hapa kwacho, wanasahau tata visu, wanaenda kutupa kwacho. Thank you.